nọnọnkọwa
akụye bendụvi
ịkpa akụ na mma nkọwa
akụye bendụvi
ndụdị na-agachukwu
o ihe anya na-ahụ meduhi ụwa ụwa amaghị na chukwu nke igwe bụ ebe ndụ dị
oriri na ọṅụṅụ nkụwa
abụ ebe ndụ dị
ịkpa akụ na mma nkụwa
abụ ebe ndụ dị ndụ dị n'aka chukwu
o
ihe anya na-ahụ meduhi ụwa ụwa amaghị na chukwu nke igwe
ọ bụ
ebe ndụ dị
a sị m oriri na ọṅụṅụ nkụwa
abụghị ebe ndụ dị
ịkpa akụ na mma nkụwa
abụghị ebe ndụ dị ndụ dị n'aka chukwu
o
ihe anya na-ahụ meduhi ụwa ụwa amaghị na chukwu nke igwe bụ ebe ndụ dị
oriri na ọṅụṅụ nkụwa
abụghị ebe ndụ dị
ịkpa akụ na mma nkụwa
abụghị ebe ndụ dị ndụ dị n'aka chukwu ihe anya na-ahụ meduhi ụwa ụwa amaghị na chukwu nke igwe bụ ebe ndụ dị
ihe anya na-ahụ
meduhi ụwa ụwa amaghị na chukwu nke igwe
thank you for listening to this wonderful song. It's a message for all of us. So many things we are proud of. So today we want you to believe in God. Whatsoever you're doing, remember that there is God. He said, do you know there is a God?
There is a God in heaven, above, powerful.
Do you know there is a God?
There is a God in heaven, the most powerful.
Do you know there is a God?
There is a God in heaven, the most powerful.
Oh, there is a God.
There is a God in heaven, the most powerful.
I know there is a God. Oh,
there is a God in heaven.
There is a God.
Onye
na-agọzi agbara agbawa, onye na-emekwa mmadụ dị ndụ.
Onye
ama na-eme ụwa, afọ na-enye nwa ka ọ bụ
ya.
Onye nwe bụkwụ mgbasabara ya Jizọs. Onye ama onye ama onye ama na-eme mma.
Ana
m ekele Chukwu na-enye nwa.
The most powerful.
There is a God in heaven.
There is a God in heaven. The most powerful.
There is a God. There is a God.
There is a God.
Ay, ay, ay.
The most powerful.